la ka PS News lapho ke ozothola khona zonke izindaba ezenzakalayo emhlabeni kanti ke ungakhohlwa ukuthi nezamahlaya siyazifunda izindaba ukuze phela na uzokwazi ukuthi keep stress uzihleka kancane kanti ke ungakhohlwa ukushaya usubscribe ukuze ungaphuthelwa izo zonke izindaba esizif
ngiphinde nginamukele wezanamuhla lonhlelaye uPromisha Mase sekudutshulwe kabulawa izalukazi ezimbili zisemzini wazo isalukazi uBeauty Mkhize oneminyaka engu-84 wasefolweni esigcimini enyakatho yesifundazo iKwaZulu Natal utholakale elele exhaphozini legazi edindelezile. Kubikwa ukuthi lo mdlambiya uqale washaya ifastela wase elunguza ngaphakathi qede wamdubula amahlandla amaningi. Kusolakala ukuthi usebenzise isibhamu sohlobo lwe-9mm. Omakhelwane bathi basizivile isibhamu siquma kodwa abazanga kuphahlaka ifastela kodwa bebengazitsheli ukuthi siquma kamakhelwane wabo. Kuthe uma sebebheka ekuseni babona isidumbu sidindilizile. Okhulumela amaphoyisa uListerton Colon Ngqobile Gwala uqinisekisile lesigameko sasefolweni ukuthi imbangela ayaziwa. Kwesinye isigameko esifana nalesi kudutshulwe kwabulawa ugogo eneminyaka engu-75 kwadukuza naye imbangela yokubulawa kwakhe ayikaziwa namanje. Ngicela ukuzwa kwemlalelo ukuthi-ke udaba olukanjena lokubulawa kwezalukazi lungagwenywa kanjani noma yini-ke okumele yenziwe ukuze phela lo mshophi osoqaleleke wenzeka wokubulawa kwezalukazi uzophela nje nya ngoba hazi kubuhlungu lokhu okwenzakalayo. Ngicela ubeke umbono wakho la kwi-comment section. Zingako ezanamuhla, siphinde sihlangane ngokuzayo.